Ah, umlilo complaint. Akushe. Hayi jabula sifuna namhlanje.
Awu bayasha embangweni. Awu bayasha madoda. Bayasha ebhavane esidwashini etaxini. Ye ngithi bayasha etingalweni tonke takangwane ngithi bayasha. Awu madoda ngiyakutshela ngiyakutshela. Ngahlwa kwenile.
Oh, so I'm kidding you.